Kulandela unqoba kwabo ngo-2-1 iMorro Mokalane semdlalweni wabo oqala weBetway Premiership ngomgqibelo ebusuku. Umqeqeshi weKaizer Chiefs uNasruddin Nabi uthi ngeke asabe ukuzama. Lo mqeqeshi odabuka eTunis ukutshengisile lokhu ngokushintsha kwakhe abadlali okube nezithelo njengoba umgadli uMfundo Vilakazi eshaya igoli eliwinise lezi zinkunzi zaseSoweto esuka ebhentshini. UNabi ugcizelela ukuthi imvelo yakhe njengomqeqeshi ukuzibeka engcupheni. Ngicabanga ukuthi lona umsebenzi wokuqeqesha futhi akukhona okumele ugxile kukho. Udinga ukugxila emdlalweni futhi udinga ukuthatha isinqumo esifanele ngesikhathi esifanele. Kwesinye isikhathi mhlawumbe sizifake engozini ngoba ngishintshe ngo-75 minutes, kusho uNabi. Lo mdlalo onqobela amakhosi umdlalo sekunesikhathi ebhekwe ngabofu selokhu akhushulelwe eqenjini elikhulu. UNabi uthi uzokwenza umsebenzi wakhe ukuvikela uVilakazi. Ngijabule kakhulu ngeqembu lami noVilakazi. Ngiyamthanda ufana nendodana yami kodwa kumele ngimvikele. Akaqali ngoba ngimvikela kwabezindaba nasemaphephandabeni ngoba unekhono elihle kakhulu kwengeza umqeqeshi. Kumele aqonde uma eqala eqenjini njengeKaizer Chiefs ukuzidela lokho okukhulu. Kodwa lona umsebenzi wami ukuvikela ithalente lami. Ngijabule kakhulu ukuba naye futhi ngijabule ngabadlali abasha ngiyabahalalisela. Njengoba kuvalwe iwindi lokubhekiselana ngabadlali be-PSL ngolwesihlanu kanti iChiefs ibisenabadlali abaningi emakethe ebibafuna. UNabi uphakamisa ukuthi angagculiseka ngeqembu elikhulu noma engeza ukwengeza abanye abadlali. Ngokwami angikasamukeli isiphakamiso sabadlali abasha, kumele ngithathe isikhathi sami ngoba lona ngumthwalo omkhulu. Ngicabanga ukuthi bonke abadlali abasha badlale kahle namhlanje. Ngihalalisele ikomiti lami nakumnikazi ngokunginika lo msebenzi nokungethemba. Ngicabanga ukuthi sinabadlali abasha abahle kakhulu kuphetha lo mqeqeshi.